fasin lena le kletzi bubi le kletzi mahlomola le fasin lena le kletzi sibi le kletzi mahlomola. Sheba kamo kimafu, oya kamo kirififo le fasin lena halena hoso le fasin lena le kletzi bubi le kletzi mahlomola le fasin lena le kletzi sibi le kletzi mahlomola hao ya kamo huya lwana usheba kamo kimafu kamo kirififo le fasin lena halena hoso hawole jalo sepela ucheso hawole jalo dumela ucheso o banu waka kamaru Kahunka baba tsepile yena Mubanu waka kamaru Urikisetsa bophelo busa feli Beha tsepo ya hao hu yena Hao le jwalo Tsepela Jesu, hawo le jalo, dumela Jesu, ubanu waka kamaru, utahunka baba tsepile yena, ubanu waka kamaru, urifisetsa bophelo busa. Feli bea tsepo ya hao huyena bea tsepo ya hao huyena.